aroha nui tau ho'ou, he nono i atu, ki hono tātou, i te raa, ki mahina, i tau nei, morora ra o tātou, ai here.